Well, I dream of you. Oh, yes, I dream of you. The paddle wheel of my heart spins by the steam of you. And all I'm asking is to bask in just one gleam of you. Well, I hope you'll stay, 'cause I dream of you. Starry skies above with you. I wanna linger and make fingers for kids, gloves with you. Oh, I hope you'll stay, 'cause I'm in love with you.
Well, I'm done with you. Oh, yes, I'm done with you. I wanna live my life. Living isn't fun with you. I should have leaving before I even begun with you. Well, won't you go away, 'cause I'm done with you.
No. Da 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 I dream of you.